Kahise kawe kabi mu buzimu kakibagira akakujana isi nziza cyane itagira umubabaro akakujana ijuru rito ryuzuye mu muresero mwana nkunda mwana uvura umutima mwana mbona mbona nkarema Guzegekereza chanje Idu tambuka Nukumvura rushe Baby nifadikiza Le misinyone Duhura Kora homba bara Sheri wajewe Ana munda Onduhura Kora homba bara Sheri wajewe Ndakurota mwijoro Ndakurota kumurango Ndakurota magaze Ndakurota ndyamye Mumajambo make Mora muzi yumviro That's why my baby I'm now singing this song Duhura Kora homba bara Sheri wajewe Anahuna Oh, Duhura